Sike lona ke ongumqeqeshi we Kaizer Chiefs u Stuart Baxter esekachazile isizathu esenza ukuthi ke angadlalisi yena ke u Happy Mashiane. Mawukhumbula kahle u Mashiane wagcina ukudlala ngefinal ye CAF Champions League lapho ke aphuma khona ke nge red card. Uthi ke u Baxter isizathu esenza ukuthi ke u Mashiane angalitholi ithuba lokudlala ukuthi la adlala khona u computer nabadlali abaningi lapho ke abala khona u Sifiso Hlanti, u Sibusiso Mabiliso, u Khama Billiat, u Samir Nurkovic, u Parker, u Keagan Dolly, naye ke u Lebogang Manyama. Uthi ke u Baxter bonke ke labo badlali labo benza kahle kakhulu kunaye ke yena ke u Happy Mashiane. Kodwa ke ujabulile ukuthi ke abe naye iqenjini lakhe futhi ke angasho ukuthi esikhathini samanje ke u Mashiane usebenza kanzima uma nje engaqhubeka enza kanjalo sofika ke sakhe ke isikhathi.